Der er jo manuel, der er du nu, malikalisia, for der er lov fatu, eller så for man er lov, der er du i Jesu Kristo. For man er lov for lav, for man er lov for at du tør, og lad os sale nej, der uger i kalenda for kelsiano, og lad os sale leo leo ma moe, på le Good Shepherd Sunday. It's a day we remind ourselves who is in charge. And this still being Easter season, it's a Sunday for which we celebrate the various ways God has been in charge in our lives. Awana le se noa le tua na ia te tato. Ia pe na yo tato fanoi le ala. Ia ai pe tayo le nei sa. Ya ole sa foyole ole sa mo mo ole masina ya tato te mana to aile lo fa maleang le le ole tua e ala ya yesu ke riso le le ole ma mo ele le o vi ingol tato sa ninga ele ne so sa ya la pesina le ele au foi pesel ole fa pot patonga e kale sia fa patonga ke siano yesu sa mo mai fantong ai o maya la tato tapo yato ile tua. O le lii o lo uleo leo ma moe o ia. E le aise mea u te mativai. Tato tataro. Lord God Almighty, you are the shepherd of the meek, the poor, the merciful, and the lost. You call us by name into your flock, and encircle our lives with your unconditional love. This morning we approach you with awe, gratitude, with faith and hope, for you are almighty, all-powerful, yet all-loving and all-encompassing. You are all around us. As we gather here to worship you, open our minds to your truth, our souls to your beauty, and our hearts to your grace. Ma malu maia e ala ilo wanganga pa ia, e a to toa ma pa ia aile sauninga a whaiane, e ala atu ia Yesu lo mātou walii ma lo mātou whaola. Amen. O le a tātou amata le sauninga i le viinga, i ala langa iaiau le viinga o le atu. Thank you. tauina o le afioga paia a le atua tusifilifilia o lenei e sosā ma ua mai lea i le feagaiga fou tusia le evagelia o le evagelia tusia e ioane o le mataupu sefulu ae ou te faitau mai i le foiupu muamua e faagata i le foiupu sefulu o iesu le leoleo mamoe lelei e moni e moni ou te fai atu iā te outou o lē le ui atu i le faitotoa i totonu o le lotoā mamoe ae aluaʻe i ai i se tasi mea o le gaoi lea ma le faamea a o lē ui atu i le faitotoa o le leoleo mamoe lava lea e tō mai iā te ia le puipui e le leoleo faitotoa e faalogo foʻi mamoe i lona leo e valaau e ia i ana lava mamoe i o latou igoa na te taʻitaʻi atu foʻi iā teʻi latou pe atuina atu e ia ana lava mamoe e muamua atu ia i ai ona mulimuli atu ai lea o mamoe iā te ia auā ua latou iloa lona leo ae lē mulimuli atu i latou i se tagata ese ae soasola ese iā te ia auā latou te leiloa leo o tagata ese ua fetalai atu iesu iā teʻi latou lenā faataoto ae leʻi lagona e i latou mea ua ia fetalai atu ai iā teʻi latou ona toe fetalai atu leo iesu iā teʻi latou e moni e moni ou te fai atu iā te outou o aʻu nei o le faitotoʻa o mamoe o i latou uma ē na muamua iā te aʻu o gaoi i latou ma faamea ae leʻi faalogo mamoe iā teʻi latou o aʻu nei o le faitotoʻa afai eu i mai se tasi iā te aʻu e faaolaina ia e alu atu ma ulufafo e maua foʻi e ia le mea e ai o le gaoi e leai se tasi mea e sau ai na ona ia gaoi ma fasi ma faaomatia ua ou sau ina ia latou maua le ola ia maua atili ai lava i faamanuia tele mai le atua tatou faitau ma faalogologo iā na afioga paia ia ia sagatumau pea lona lava viiga e amata atu nei ma ia oo i le faavavao amen. O le a tatou faamaulalo i luma o le atua le tatalo tatou ifo ma tatalo le atua lo matou atua o oe o le faavaepapa o lauafio o le mausali ma le mautū o le lelei silisili o mea uma e manuia ma ola manuia ai so o se tagata o le faatuatuaga foʻi lea o lou nuu ma i matou uma i lenei taeao ina ua e momoli mai le soifua o manuia o le ola ma le malosi faafoufou i fuafuaga ma feʻau iā ua le itiiti lo matou faafetai atu auā uma vae atu lenā vaeaso i feʻau ma lavasiga a o oe e te leʻi tuulafoaʻi o lauafio sa e taʻitaʻi a ua matou taunuu mai i lou sapati matou te fesili i lauafio i mea uma matou te faatalitali i lauafio seʻia e faatumuina lou nuu ma i matou uma feʻau ma galuega matou te faamoemoe e manuia iā te oe faafetai le atua auā ana aunoa ma lauafio o le a ea se mea matou te mafai se nuu manuia pe ana fai ae sesē lo matou faavae se kalesia i galuega le faavaea pe ana aunoa ma lauafio e ua matou faafetai ma saga faafetai auā o le aso fou o lou sapati ua ala faʻi mai i le manuia o lou nuu ma i ona ao seʻia oo i ona iu matou maua foʻi lau pule fa so so e ala ile te mau a inga o fa peona e fa tumu ina i pea i mātou. Ia fa aftai ia te oelo mātou te mā. Mātou fa aftai sili ono o Jesu ke riso le ato toa le fa moe moe. Ma le ola wa uma o na o ao i mātou. Ia maise o le fa o le tanga wa ia o maia. Mo i mātou, ma lo nuu, ma tangata uma le au fatu atua i le lalolanga. Pe a moni lo mātou talia i le salamo ma le fatu atua faa maon. Ia ia tu maupea ia te oele vi inga o le faa manu. Nei sa i o o le faa babau. Awa mātou te talo le li ie i le nei tai au. Awa e te tu au noina lo nuu ma i mātou uma. Tau tailo wangang, ma e faa manuia, fesoa soani ma faa tonu tonu, e saonga le muwai mea uma mātou te fai. Ai maise ele faa moe moe, ina ia maua se vi inga, ia fo ilava ilau fia. A manuia yo tangata, ia maise maafutanga i tonu a inga, nai mātua, mātutua, o mātua manai whanau. E le whaingatau le nei vai tau o mātou iai. Whamanuia ma fua i atu e lau fio mea o te tau ma le asu. Ia mātou tango lima tango au o mea e au maia. Wha te tauina mo lo mātou wola i aso uma. Leo leo i mātou mai mala ma puapua ngā o le nei o langa. Ia maise le wha mai e peo na awha inai le lalolangi atoa. Na ia malutia i mātou uma i au awanga lelei. Mātou manatua i lātou uma o mafutia i avenga, i le tino o le mafu fau maleanga. Ia whapeona a apa atu, a apa ane, a apa ifo a awanga lelei o lau fio ia i lātou. Mauai lo lātou tō manga male tō fi malie, ona o whatasi atu lau fio ia i lātou. Te talo mo i lātou uma o lo fitai tunga i whiau mga luenga whanga solo. E le ngata i te tonu a inga i a wha pefo i te tonu o whalwhi ngā luenga. I a wha peona i ai lo wanga le lei wha so soa i a i lātou uma. O ani suinga fōu le a iai mo le vaias fōu i a o maia mo i mātou le lotu tele mo le wha tutua. Wā i mo i mātou le fi le mō ma le tō ma lia o lau fio. E whaingo fie ai o na whātou nuu fuafuanga mō le saonga le mō o utangata. O le arua lau tala le lei le nei asu. E ia wha peo na wha mana ina e lau fio le ngā ruenga fōle fola. E na ia taulu lau fina ngalo i loto ma nganga o utangata ma le au wha fonga. Maua ne nganga stu tele. E tala ina lo fina ngala. Ia mātou toi mana o lele ie, o e si le fio i mātou o se whanau e tumu i le se se ma le ang sala. E ia lofa ma wha ma ngalo i mātou, e ala i le toto tā uo o Jesu Kariso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. E ui ma ngalo ai so mātou sala. O la mātou te talo lea, ma tasi ai ma te talo lilo, lele o al tangata lo vaia. Tu inatu i lau fio ia whaia i peolo u lava fina ngala. Ai awa lava so mātou whātawana. Ona o Iesu lo mātou wali. O mātou wole atu ai nei. Amen. Ale atatu utoi whai le pese. Ole vi inga leo leo mā moele lei. Leo leo mā moele lei. Pese le atatu. Pese.
Yeah.
O le launga ile sua fol te mā le alo ma le anganga pa ia. Le maua se matua le tusi sa faitawina mai le evangelia a Ioane o le mta upo sifulu tia o mai alfai upo valu ma alfai upo iwa fa pelo na faitawina. O ilato uma o ena mua mua ia te au o ngā oi ilato ma fa mea. Ae le ifa longo ma moe ia te ilato. O au nei o le fai tato. A fai e ui mai stasi ia te au. E fa o laina o ia. E alu atu ma uru fafo. E maua foi o ia le mea e ai. All others who came before me were thieves and robbers. But the true sheep did not listen to them. Yes, I am the gate. Those who come in by way of the gate will be saved and will go in and out and find green pastures. Ole au au manatu ole nei tai au tusai ma le tatou tusi feita waso o Yesu le feita toa I le ola fou. Jesus is the gateway to a new life. Sheep farms in Jesus' day were quite small compared to what we have today. Today farmers would have on average over 1,000 sheep. But in Jesus' day a farmer would have an average of about 10 to 15 sheep. And because of the small number, each sheep was kind of special. Each of them was like a pet. Each was given a name, and the farmer formed a very close relationship with each sheep. Likewise, the sheep were very close to the farmer, in that they knew his voice quite well, because he calls them by name every day in the morning and in the evening during feeding time. At night, the farmer would need to gather his sheep in the sheepfold or a courtyard. And then the farmer locks the gate in order to protect them from thieves and wild animals from entering the sheepfold. Jesus in our reading today says, he is the gateway into the sheepfold, or he is the door into the courtyard. This shines a new light into the role of the shepherd. Not only the shepherd looks after the sheep and feeds them, but he puts himself at risk simply for the safety and security of his sheep. He risks his life so that his sheep might have life and have it more abundantly. And this is what Jesus meant by being the good shepherd. He sacrifices his life for his sheep. Recently, we celebrated the event of Jesus' death and his resurrection, and how the cross has become a strong symbol of life for anyone who is a follower of Jesus, anyone who believes and commits their life to Jesus. We could say that the cross of Jesus is the symbol of the doorway to God's kingdom. As it says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not die but have eternal life. Jesus in our reading today says that the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. The goal of the shepherd's care for the sheep is the gift of life, which is John's central theme for his gospel, that through believing you may have life in his name, in Jesus' name. That the gift of life does indeed come by believing in Jesus, and it is life that begins now and continues through eternity. No thief, however clever or conniving or manipulative, can offer that. Jesus is the only doorway to abundant life, a life of blessings. And that's why he came. That's why he died and rose again, so you and I might have life. There are many voices out there in the world trying to attract your attention and my attention and to lure you away from following Jesus. Being faithful, lure you away from being faithful by doing God's will. You are God's child, and God loves you. He said to you when you were baptized, "This is my child, in whom I am well pleased." My friends, listen to the voice of God, the Good Shepherd, calling you by name. He cares for you and he loves you. He is our only gateway to life, and life in all its fullness. Tala Yesu o au nei le faitoto. A fai e ui mai se tasi a te au e whaola ina o ia. E pei ole aunga a toa lea o le wha moe moe o Ioane, e tusa ai malana evangelia. O le fio mai o Yesu le lorangi, ia maua e tangata uma le ola, o le ola lava lea e wha vau. O le ata tu sa ima le tu si faitau o le nei tai au. Ua whapea a Iesu o au nei le faitotoa. O le faitotoa o le pae na nofo ai ma moe. E mau ai lo lato saonga le mu. E saoloto ai, feo feo ai ai, e a ai ai, ta alo ai, ma moe ai. Ma whaatino ai a lato fuafuanga ma whainga wha ma moe. E le maua ai se fia ai po se mativa, ai maua le ola, ma maua atili ai lava. Tala Yesu, e le ai a se isi faitotoa o le pā, tasi a le faitotoa e ui ai tutonu, nā o ia, nā o Yesu. O se ui atu i lea faitotoa, e maua e ia le ola, ma le whao laina. O se tau mawhai e ui ane i se isi whaitotoa ma se isi awala. O le ngaoi le nā ma le whao mea. O lono winga o le ao o ngā Yesu. O i lato uma e ui atu i le whaitotoa. Ua talitonu i a Yesu ma lato talia ina Yesu ma lona whasina manga. O le alo o le atu. O lato talia ina lona maliu i le satauro ma lona toi tu manu ma lo. Mai le oti, ma le tūnga mau. O le upumoni le nao, le tala le lei. Le upumoni na moli mawina Ioane, i se tasi o fitalenga Yesu na whape ai, o au nei le ala. O le upumoni, ma le ola. E le alua tulava se tasi le tamā, pe a le ui mai i atea. E mawhai ona tātou whapea, o le pāma moe, o le mālō, o le atua. O le faitotoa, o Yesu. Tala Yesu, e le sā o tu lava, stasi il tamā, pe a le ui mai i atea. O le ui atu, e le faitotoa, ma talia Yesu, e maua e ia le ola, ma le whao leina. Tau o tele ngā ruenga, o le faitotoa i se fale. Tasi lava sautangai ni le faitotoa o se fale e si la fia ma e iloa le itoa inga fale le te vaai atu iai faifeo na iloa itoa inga tangata la itonu o le fale o le faitotoa e tāpuni puni ya fōlingo o tangata e le fia mafuta inis e o faitotoa e te tala iso steimi Olingo o tangata e whiwhia e mafutam, ma tangata. fatusa e Yesu fai totoa ia te ia. E iei fo se manatu o tātou uma o fai totoa. O ewa vea me kerisiano. E mai se lava ewa tau a vea o tai tai o au lotu mai kalesia. E iei fai fe au a awa o mati akono. O ewa iei le fa unga fa pitoa le atua e tai tai la ngā luanga. Tau puti puti e fa lata lata e faa feiloa e faa ulufale e leo leo e asi asi e tatalo e faa lotu tele faa mafana fana e faa lai au. Te manatu o le fatu le nao la ngā luanga a taitai o se kalesia faife au 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 te akono. O e ua faa uwina e taitai la ngā luanga. O ila to o faitu toa i loto a mamma o te tāpua i o le ngā ruenga ane tua. Suri wa aia o Keriso, e le ngata e leo leo mā moe. Ai o lato fo i o, ta i o fai toa, o iai le to fāwha le tua, fa lango lango iai le manuia ma le ola o le ngā ruenga i o nei tūmba. Te mana tua i upo Mose, e na ua o i le tāpua fiafi o lona soi fua. Sili ai le tua, sili ai Mose i le tua. Po ai se o le awhai mauna sui, e taita i le ngānwenga. O se na te alu watu i o lātou luma, ma to e sau i o lātou luma. O le na te taita i atu, ma to e au mai i a te i lātou. E na nei a vea o le whaaputuputonga le lii, e pei o mā moe ua le aiso lātou leo leo mā moe. Talai leo le li ya mos. Ia e ave ya Yosua. Lea ta li o nuro. O le tangata lea o yai lea ngā. Ma ia e whae e o lima. I lunga ya te ia. Lo tātounu. Ia a meise fo i ewa. Fa peona a vea mataitai o le tātou kālesia. Ia e ui lava. Tātou te leo toe. Yo ili malu malu. Mō tāpō inga mga ruenga masani whaale kālesia. Ai le tu ua ai o tātou tiute, o tātai tonu o tātou ainga. O le faito toa e malu ai ainga. I lautou whaato whaala inga, e a malautou pui puinga. Manatu fo ile nei vai tau o tātou iai. Tātou te vi ia le tua ma le ngā whaafutai ono tātai. O le tātou watunu, tātou malo, e le ngata i New Zealand nei, e whapea fo i Samoa, o lātou whitai tōnga wāle teita inga o le tātou watunu i teimi whaingata. O lātou whaita toa o maua ai e tātou uma le ola pui puia, ma le saonga le mō. O Yosua, e peo na filifilia e le tua. A wha le liwina lona suafa i le ngangana e leni. O Yesu, le leo leo mā moe le lei. O le whaito toa o mā moe, wha longo i ai mā moe i lona leo. E vāla au e ia i ana lava mā moe i o lātou i ngoa. Nā te taitai i lātou i le ala o le sātau. Wha urufale i lātou i le whaito toa i le me mawai i le ola moni. O le tali suanga pa ia. O le tino ma le toto pa ia o le tātou uli. O whae longa ia o le ola fau. Ma le ola wha manu ia ina. Mo i lātou uma o lātou talia ina. Yesu. O le whaita toa. O le leo leo mā moe le lei. Amen. O le talisuanga pa ia, sākala meta o le whamantunga. Te laili tāntu o li'i, o au neile a reto o le ola. O le sau ia te au e le toe fia ai o ia. O le talitonu mufātua tua ia te au. e le to e fia inu lava ia. O se sau ia te au o te le tulia o ia i fafu. O le la o ai ma le tali swanga le nei wa mae ona tāpina ina mo i tātou. E lo tātou wali i o Iesu. O le tali swanga na sau nia mo e uma o fia ai. O mai, fitalai lo tātou wali. O e uma o vai vai ma mafutia i avenga. O a ufoi e malo lo ai utou. We are a people who have heard the good news. Once we were no people, but now we are God's people. Once we had not received mercy, but now we have received mercy. Even though we had no merit of our own, we have been invited to share in this feast with a clear mandate to go into every land and tell the good news of God's abundant life. Tātou te tāru. Le lia lo whae o mātou sauni e a waifa tasi le tino ma le tōtopa ia o le lii. Fesoa soani maia ia i mātou teito tasi. E na ia whapeo na mātou tofu langona ina le tāua o le nei sauninga. Mātou a ai ma whainu, ia le ngata ona mātou whaia ma whaamana tunga o le maliu o Iesu i lunga o le sātauro. A ia o oifo i le taele o mātou loto ma nganga, le ngā luenga whaola sa whea ngai maia. Le mamafa o ona tī ngā, o tī ngā o le alofa ua moni. Ia mātou o mai ma le nganga ua salamō moni. Ao se ola ua toi fuata ina mō le li'i le āmatang. O la mātou te talo, si awina mai lo ua nganga, e whapa ia i nei mea lofa tāua le areto ma le waina. O whai longa o lo ua lofa tū noa mō i mātou ma le lalolangi ātoa. O la mātou te talo lea, e ala ia Iesu lo mātou li. Amen. Le lava pōna whālataina ai lo tātou li i o Iesu, na ia tango ai le areto, o ia whaafitai, o na ia tofi tofi lea, ma ui abatu ilo na uso, ma ui whape atu, o lo tino le nei, ua tofi tofi e whai masui o tō. Ia utou whaia le nei mea ma whamanatunga i ātea. After supper he took the cup in the same manner and he said to them, "This cup is the new covenant sealed by my blood, which is shed for the world for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it to remember me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you shall proclaim the Lord's death until he comes. These are the gifts of God for you, the people of God." Thank you. tātou tatanga. E tu ai o mātou whāwhitei tele, mo le whālo tangana e saunia mo i mātou o tangata ang sala, e ala ia Yesu. O la mātou a waifa tasi le nei tali swanga pa ia, to e whamanatu mai ai le whi autaua, o se o ia ke riso o le tangata fowia. Whaftai mo le ola fow o mātou maua. Fasino ma fa malosi mai oia nga angsa. Ina ia fa peona mātou muli muli ma le whalangolango ila u fio i aso uma ono mātou wala. Ia fua mai ai ni fua lelei. E vi i ai oia lo mātou wali. O le tatalo le ala ia Yesu. Amen. O le a fai ure tātou sauninga ile vi inga. A o manatu i fonei. Talo famanuia. tu ma mai lunga o lo nuu ma lo watu nuu ma le lalolangi a toa. Le manuia ma le file mua oe le atua le tama o le alofa silisili esu o Yesu Kiriso le alii ma le faola. Ia tu maupea le maafutanga maafanafana ma lo lava nganga pa ia. Ia a mata atu nei ma ia oe le faabavau lava. Amen.